dura mweya baba tikati kune vanotenda mwari vanonzwa ona chiwedze kutenda kati kati anodurura mweya Jesu
Just so,
I know.